Ing'e ni Nyarongo life ne moro part of her life ngima ne moro nitie kaka ne okale matek. Ya, yeah, kori ng'e ni noko yudo nafas, ing'e ni hera mar chuo ni be nitie kaka ka iyudo nafas mar yude yo maber ei gihiki moko kitin. To nitie kaka ibedo sawa mbele kae. Lakini nitie kaka kiromo gi chuo kabila moko kapod itin, kako kipon, kako kinyako, kako king'e chuo, to affecti kabisa.
Yeah.
Mane gima oinyo nyarwano. Kaeto gimo chako oinyo nyarwano to family. Ing'e ni family ne no value somo. Kaeto ndalo cha bedo ng'at manindo gi chuo kata bedo ni kata ni chodo. Ne en gima ne licha ahinya. Koro ng'ama ji nok dwari. Koro ing'e ni kato kaluwore gi kaka jonyuol be ne min gi japuonj ing'e ang'eya. Koro ing'e ni jodala no nodhi okawe kaka black sheep. Ing'eyo? Ng'ama nokoher. Ng'ama nokohero to korwake e dala. Nikech mondi somo notame kaeto dhi omako ich bende e skul. Ing'e ndalo cha kani mako ich e skul kaka ne chal.
Ne en gima duong' ma.
Ing'e kaka ne en gima lich. Koro ing'e ni impression mane gi create around e no kato gacha. Ing'e ni jonyuol be ma okelo sigu me kind nyimine ma nyirongo go. Ing'e gino? Jonyuol e mokelo sigu no.
Gine mano nago be gikelo nyithindo gi together.
Otamo gikelo.
Ing'e gigo kwand pogo. Ka nyako cha odhi ir wuoro, ok nyal bedo gi chir mar kwero dhako chiege ni gimitimo ni rach. We keto ng'ato machielo ni ema koro iketo mbele. Iwinjo? Nikech an kada na bedo janyuol gi mondo ka wawuoye wach toxic parents, ineno? Di na wacho ni an onge arus mora mora manyono nyaka kwe bedie.
True.
Koro kuero no dhi to dhi ura dhi lakini without my blessing.
Degibed
jonyuol mabeyo, di ne ginyono piny. Nikech ing'e ni janyuol en ng'ama koro nyono piny to loso ndara. Ineno?
Loso wach.
Lakini machacha ing'e gima kendo kwand pogo mabet kacha maduong' ahinya en pesa. Pesa jachien nyithiwo.
Kech
ng'e ni ing'at kato gidhi gipogo. Ng'ato ka ng'ato kao janyuol achiel. Ng'ani nyarongo maduong' cho kao baba. Matin ni to mako mama.
To nyako matin ni endi. Uyu msina ali ni mama mmoja, baba mmoja kweli?
Ichachiel, uro achiel.
Ichachiel, gin ichachiel kabisa.
Ene ga last born dog?
Aparo. Ene motine.
Donge ni dala cha nodonge. Dala cha donge, dala cha donge.
En dala do, ji niti kacha cha, wete ngeny kacha cha mangeny ngeny.
Donge macha dala do, nyawa do rach, nyawa do ketho gik mangeny. Anto do kaero yao.
Do nigi weche mangeny.
Do cha ngocha jothuro.
Kuminyume mon mangeny.
Do en gine, polygamy.
En dala do.
Kenga mama chiel?
Joka Diana dong macha nyamingi macha to nyamingi kabisa mare
mane macha to dong nyamingi koso
machilo matisha magilarore gocha dong macha to nyamingi
manyuol gigo mai ya
mano tange kamano
En ka dalan mar do
en si to gima ne gichwanyo nyasaye
gino lito wada ni motamo ne ok ginyal kata ngwonore.
To ne nang'o jowadu mang'o mamoki ing'uone ga nyathi uni yao.
Yawa.
Lakini anta aelewa. Nyithiende nyimine moko makitgi richo mok didwar bedo butgi. An kata nyaminwa maduong'o kalosgo. Ke higini adi koro, higini apagadi. Jomoko kitgi richo. Kori weri awe akode. Lakini kade bed ni jonyuolwa nitie, dino kobet kamano.
Inge kuwa hivo, it's true.
Jonyuol konyoga, jonyuol konyoga, kelo gande gine ne kwe dala. Ka jonyuol ni.
Lakini kiyudo jonyuol sana kaluo wa mama mabesa moro ni nguwa uwe. Inge ni kaluo gima duong ma jonyuol tinde ngiyo en pesa. Kendo ibro yudo kaka wachni kaka especially kaka ji dhi oko ni ibro yudo ka jomo dhi oko omi luor moingo kata joma odak mobet ei dala
mane
ma
dala
samoro kata nodhi otemo tedo to tedo tamo to chako duoge
otamogi.
dala. Pare ni ka Nyameru biro koa loka wada chaya midwa chai godo ka ng'ama winji onge. Inya goli ga kata bedroom mininde manyisi ninde jikon ninde jikon nikech Nyameru biro koa loka.
Ni ukweli ya, it's
yeah.
true.
Koro kwand pogo ni to jonyuolwa nochako time ikaluo kabisa. Negipogowa kabisa, negipogowa masa morido kata ka, kaka jonyuolwa niloso kodwa chon ne rach nikech inyisi nyaka niya. Emomi kia tedo kata ng'ama nyalo dwari onge. Emomiyo yeah, emo ng'ama bonyuo mionge. Ira racha ne kaka chal, ifuo kata klas otami kalo. Ing'e ni weche go, weche maricho richo go, iywagore klas.
Gigo donge wich.
Ing'e ni gigo donge wich kato gigo, bende miyo wachako chare kindwa. Nikech sami dhao ginya meru cha, ipara yany mane meru ya nyego cha bicha kinwane. Ibinjo. Kori ing'e ni miyo ng'ato bedo kodigi chuki. Nyameru bedo kodigi chuki kabisa, udongo ka unigi sigu. Kori ng'e ni sigu ni kusebet kode ka udongo kori ng'e no mako unyaka kata korka chuo kata kidwaro di chuo timanyo di chuo moingo Nyameru chuor Nyameru yeah, nikech piem dhi mbele dhiga mbele
piem dhi mbele na piem nyaka
ok en piem marumo kaluo piem makaluo krum mano be momii neno ma piem be momiyo be wanegore be momiyo walaore kikipa ni en gima chielo en mana kamano mane momi yudo ka jaluo ibro yudo ka nitiere yot nitiere ot ma nyithind ng'ato un jogi nyimine but nyamin kata maduong' nyithinde wuok te mokalo kata penj madhi maber gin joma successful lakini nyamin gi maluo bang'e onge nyithinde rourni ni mana e gweng' kanyo ero neno metha metha madho kong'o
metha metha mere kwe gweng' ma
to magi jo ot achiel. Yeah. To mine gi wuone to ling'a ling'a kanyo.
Yeah, it's true.
Koro para nena ni mano to mana monogami to medie koro bede doho poligami to koro de chal nani.
Koro gi yuaruok gi lwerruok gi piem mantie dala no koro.
And then a lot of us are struggling from the effects of what our mothers did. Si kane minu nodhi otedo kata dhako mar ariyo kata mar adek to in iwuon mondo igonyri kuom wechegi mondo gino kik luwi. Akia ni buse nenoga gino, buse nenoga ni king'iyo jomoko nitie kaka kirango history gi ibro yudo ka mama gi dagi notedo dhako mar adek min gi ochako tedo dhako mar adek. In be kidhi ka tedo to kidhi yud mari kendi. In be chaki ma yudo ni mana chuo ji. Mana chuo ji ema dwari. Or kane dau nonyuol ga oko kamano kamano gino chak luwi. Yani gino luwo nyaka nyithindo. Koro
nyaka nyikue.
Wan kaka sani wan jok ma maybe osomo kata maybe olony. Kise somo pattern more dalau, nyaki ng'e kaka igonyori kuom pattern.
I break
Yeah, breaking the cycle is very important.
It's true.
Yeah.
Lakini chuki mantie kanyo no. Yesu kende.
Opek
joka joko dwarre kabisa lakini ande poda wacho kendo poda nuoyo ni samoro go bat mi bedo ng'ama riek. Kine nyathi ma nyako matin cha king mane nyamin gi riwo arus gi chuore cha dino bedo marie kadi nanen daketa keta post ka koni ang'e ni ok anyal bye na ang'e ni ok anyal bedo e arusi but ana I wish you the best nyathiwa kodi nyathiwa
I still love you yes
dino bedo marie ko gaga bade piny wacho kamano lakini machacha macha nyaje chien
di bedo matin bok mean ni koro ni nyaka ama ni bedo ma idoke chien matin ok kata nawacho mar ni kech bedo matin but dok chien en bing'e ni wang'e tek okia dok chien ne nyamene gi kabisa okia
nyamin gino bing'e ma awinjo nopuonje timo ne kila kitu ginenene awinjo ni pieme ma koro nodonjo kosechako yudo pesa that's what I heard
ay nyangi
One of the rumors nikech ne en ga eten nyamin gi ni sama nyamin gi yudo pesa sama nyamin gi ochako ginene ochako bedo successful mopuonje motere skul
ameshuka.
Mopuonje motere skul motimone ang'odo. Yeah, after koro koseyudo nya pesane moro to koro achayo bedo.
Achayo chako be. Lakini Trish macha gimarach.
Sana. Yeah,
gicharach hiyo chuki ni mbaya sana. Ana late na nikiona kwanza nyemene eh. And yeah. Even allowed her kids to attend the wedding. Yeah, well, naona nani nyamini maduong' no temo ka anyway. Ajawahi kataza watoto wake wasikue na contact gi sister ne. But nyamini gima teacher. Akuna nini sana.
Omako. I'm very sorry.
Okay. Just a minute, abi.
Manong ma follow matugono. Ume mute.
Trisha duogo just a minute.
Kwa ume mute?
Nini wata?
Amis nasikia, nikuwa nasikia na nia. Ameshuka?
Dana.